Let the world shine through fountains of light, and let our minds strengthen in its glow. Let us become a storm and forge across oceans of hardship to a world devoid of darkness, a world bathed with the luminescence of freedom and prosperity. On that note, we present to you Democracy, Awakening of Joy, to be performed by Ms. Shamim Aranipa, Mr. Shibli Muhammad, and the artists of Nrityanchal.
Da 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 Dina, da 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 Dina, da 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 Dina, da 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 Dina, 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 da Dina,
Thank you, Ritanchal, for so beautifully bringing forth the enlightening spirit of democracy.